Sanga mai ile nei aso to family no e te aputi puti fo ya metot patcha
amu ya emanua watala tala na samo ele pase na la base tasi ya la topa ele ani tu pe boni tama pa besi tu sendi america I saw it to be by my long boy let you
sekone tutuila mamanua seyo tato mafau fau filemu ile sao nei tui manua ono oe ma lu
Oh, say.
talofa inai manua. Wale maua le selau tausaga. O matua, o uso, o tua faafine ma fanau. Sa tele lo latou sa, i le malo manua, ua lē vaai i lenei aso.
Partai.
Yeah.
Hello, Bavkai.
We're not.
Hello, Father Chai.
What was it? Ayesha Lape, Yatanumia, in Nayel.
That's here foil is so long.
All I'm not so foil.
Bye. Okay.